Ndiyanamkela, uthini ke umbuzo namhlanje? U-Ian ureyikha ilon ogqiba apakishe amagqabi engxoweni ngeeyure ezezintlanu. Ukanti uKhayandre yena ureyikha le lon ilinganayo nika-Ian kodwa yena loo nto uyenza ngeeyure ezintathu. Umbuzo uthi, xa bedibene bobabini bazokwenza ixesha elingakanani? Nanku ke u-Ian sichazelwe ngaye, ngoku ke sathi sibhale u-Ian phantsi uba isantya sakhe simbani. U-I umele u-Ian. Isantya sika-Ian ngu-1 wenza ilon enye ngeeyure ezintlanu. Ithetha ukutsho le nto ndiyibhale apho. U-1 lon umahlulahlula ngeeyure ezintlanu. 1 lon over 5 hours. Loo nto ke sathi siphinde siyibhale ngolu hlobo. Iyalingana no-1 umahlulahlule ngo-5. Iyalingana no-1 umahlulahlula ngo-5. U-1 yilon enye, u-5 ziiyure azithathayo ukusebenza le lon inye. Siyaqaphela ke uKhayandre yena uthatha ixesha elincinane kunelikabani kunelika-Ian. Kuba kaloku sichazele ngoKhayandre into yokokubana uthatha iiyure ezintathu ukwenza ukusebenza ngelon elinganayo nekabani nika-Ian. Masiyibhaleke likaKhayandre. UKhayandre ke sathi simnike abe ngu-K, u-Ian simnike u-I eligama liseqaleni pha emagameni abo. Masibhaleke ngoKhayandre. Ndiyathemba usayilandela yonke le nto siyenzayo. Nanku ke uKhayandre. UKhayandre yena uthatha iiyure ezintathu. Nanku uKhayandre ungu-K uthatha iiyure ezintathu ukureyikha apakishe amagqabi alelon ilinganayo nale ka-Ian. Sisantya sakhe isi 1 lon umahlulahlule ngeeyure ezintathu. Iyalingana no-1 umahlulahlula ngo-3 ilon enye ngeeyure ezintathu. Ithetha ukutsho loo nto. Ngoku ke xa bedibene bobabini bazothatha ixesha elingakanani? Uzawuthi ke nawe uyicinge le nto. Xa bedibene bobabini bazothatha ixesha elinintsi kunelika-Ian okanye elinintsi kunelika-Khayandre? Sizathi siyikhangele loo nto kodwa ke sathi sibone uba bathatha ixesha elingakanani. Sizathi simnike ke eli xesha bazolithatha libe nguthi. Masithi let uthi abe leli xesha bazolithatha xa bedibene bobabini. Ngoku ke u-Ian njengoba ecotha kangaka nje uKhayandre yena enesantya ethatha iiyure ezintathu xa bedibene, iyasichazela loo nto inoba bazothatha ixesha elincinane noko ke kunala bawathathayo xa umntu esebenza emnye. Kuba bayancedisana kaloku, ukhumbule. Nanku ke uthi wethu leli xesha silikhangelayo uba xa bedibene bobabini bazolithatha. Ukulibeka ngokwesantya ke sizawuba no-1 umahlulahlule nguthi, ilon enye bazoyenza ngeli xesha linguthi lizobe likwii-ures. Kuba kaloku abanothatha umzuzwana omnye, uzawuthi uyicinge nawe loo nto. Ngoku sinaso ke isantya sika-Ian, sinaso isantya sika-Khayandre. Masiyibhaleke uba xa bedibene izoma kanjani na ke le nto ngokwakwaMaths. Sizawudibanisa isantya sika-Khayandre sidibanise nesantya sika-Ian. Loo nto funeke isinike u-1 umahlulahlule ngothi kuba kaloku xa bedibene bazosinika bazokwenza ixesha elinye, basebenza bobabini kaloku ngoku. Masiyenze ke le nto ndiyibhalayo ndiyithethayo, masiyibhale phantsi. Ngu-Ian ke lo uthatha iiyure ezintathu, sisantya sakhe isi. Xa esebenza no-Khayandre badibene bobabini ke ngoku, sathi sibeke isantya sikabani sika-Khayandre. 1 umahlulahlule ngo-3. Bazothi basinike eli xesha selikhangelayo uba bazokwenza ixesha elingakanani xa bedibene bobabini. Izoba ngu-1 umahlulahlule ngothi. Eyona nto ke siyifunayo namhlanje nguthi. Uthi ungubani? Siyaqaphela into yokubana sisombulula apha amaqhekeza. Uyayazi ke into yokubana xa usombulula amaqhekeza, xa unamaqhekeza masidibanise la maqhekeza angapha. U-1 umahlulahlule ngo-5 umdibanise no-1 umahlulahlule ngo-3. Sizoba ne-common denominator engubani? Engu-15. Siyayazi ke uba senze ntoni ku-5, simphindaphinde ngo-3 ukuze sifumane u-15. U-3 yena senze ntoni phaa ngasezantsi? Simphindaphinde ngo-5. Nantsi ke le nto ndiyibhale apha. U-3 umahlulahlula ngo-15, umdibanise no 5 umahlula hlule ngo 15 bazosinika u 1 umahlula hlule ngo 2 uyayazi ke xa une common denominator uzathi ubeke elo nani lifanayo ngasezantsi udibanise la angasenhla u 3 xa umdibanisa no 5 uzathi akunike u 8 umahlula hlule ngo 15 yonke londo ilingana no 1 umahlula hlula ngo 2 ngoku sifuna uthi siyazi ke uba xa sinamaqhekeza sifuna elinani lingasezantsi liyengasenhla sizathi nje siwaguqule ebelingasenhla liyengasezantsi elingasezantsi liyengasenhla macala omabini sizoba no 15 umahlula hlule ngo 8 sibe nothi umahlula hlule ngo 1 nangona ningambekanga nje u 1 ngoku nali ke ngoku elixesha bazolithatha xa bedibene bobabini ku 15 umahlula hlule ngo 8 kubanike u 15 umahlula hlule ngo 8 hours ziyure ezi 15 uzahlula hlule ngo 8 masiyikhangele into yokubana bazosinika bazothatha ixesha elingakanani kuba kaloku yilone enye le bayenza ngeeures xa siwaguqula uthi simsa ngasentla izoba lixesha eli besilifuna siyamazi ke u 15 over 8 1 7/8 hours yintoni ke le masiyijonge kwicalculate uba lixesha elingakanani nake eli kwiyure nakwimizuzu masijonge uba siyayazi into yobana imizuzu i-60 kwiyure enye ngoku bazothi bathathe ixesha elingakanani xa bedibene bobabini ixesha abazolithatha bedibene bobabini ngubani nali bazothatha iyure enye nemizuzu emingaphi nemizuzu eyi-52.5 siyayiqaphela into yokubana bathathe ixesha elincinane xa bedibene bobabini ibilindelekile ke loo nto kuba lo ngoku bayancedisana ixesha befanele uba lihle lingabi ngaphezulu kunela enkosi.